tsapiro muri ekwa ngo ndasarutsa ndifambe na sheri ekwa.